kidogo na mbele bubuzela.
Karawigulo tumeleta madhina.
Mkemba, kumbe 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 kumenda mkemba. Kumbe 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 kumenda mteka. Kumbe 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 kumenda msesa. Mda mkemba, mda mkemba. Kumbe 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 kumenda mkemba.